Ini Isaac TV Jacqueline mushimiye imana novuga yuko numwigeme asangwa avukana nundi mwigeme ndetse asangwa ari na mutoyi wa Nice Sky muramuzi novuga yuko ku rupfu rwiwe nta numwe rutababaje kandi nta numwe atifuza kumenya impamvu n'icyatumye yitaba imana n'umukobwa novuga ko yitabye imana igenekerezo rya 2025 ariko yari afise isabukuru igenekerezo rya 2024 ukwezi kwa ruhuma ariko aza kwitaba igenekezo rya kwitaba imana igenekezo rya 2025 ukwezi kwa ruhuma ni mwisagara cha Bujumbura aho ngaho mucharama icharama ya gatatu numwigeme yariko yifurizwa isabukuru y'amavuko n'umuhungu bakundanye byagaragaye ko ayo namakuru dushikire kandi nuvuga yuko umuvugizi w'igipolisi ari we Pierre Nkurukiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano nuvuga yuko na Matohoza yagizwe inyuma y'urupfu rwiwe avuga ko yo uwo mwigeme ari we Jacqueline mushimiye imana yoba yahitanywe byagaragaye cyane ko yoba yahitanywe n'imiti ariko agerageza gukorora inda mu majambo yavuze Pierre Nkurukiye ari we umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano yagerageje kuvuga yuko iyo miti atayifashe iyo genekerezo rya 2025 ukwezi kwa ruhuhuma bivuga yuko yatangwe gufata iyo miti genekerezo rya 16 ukwezi kwa ruhuhuma aza ubisigura yuko kuva 16 gushika 25 isemene novuga yuko yari kwiye afata iyo miti umuvugizi rero w'ubushikiranganje bw'umutekano ariwe Pierre Nkurukiye yamenyesheje ko inyuma y'amatohoza yimbise byagaragaye ko wa mukobwa aheruka kwitaba imana ariwe uwo Jacqueline mu ndwi iheze mu cyarama yoba yahitanywe n'iyo miti ariko agerageza gukorora inda abifashijwemo n'umuhungu bakundana umuhungu bakikundana nawe ku mazina yiwe novuga yuko yagerageje kuvuga ariwe Bonide niyo nkuru basanzwe batazira bugufi novuga yuko niwe mutipe bari basanzwe basohokana cyangwa umuhungu bari basanzwe bakundanye byagaragaye rero yuko ko ariwe yoba yaramufashije kugira akorore iyo mbanyi bisigura yuko yari mbanyi y'uwo muhungu bari basanzwe bagirane basohokana bariko bagerageza re gukorora iyo mbanyi bisigura yuko kandi uwo munsi nyene unuvuga w'isabukuru ubucari igenekezo rya 2025 uwo muhungu basohokana ari we Bonide yoba yari yamuraranye ijoro ryose hama baragerageza kuyikorora biranka mugabo byategere baragerageje biranka yuko ashobora kwikorora ariko kuri iryo joro ryose bariko baragerageza yaruhutse akoroye iyo mbanyi niko re guca ihitana uwo mwigeme bari basanzwe bakundanye Pierre Nkurukiye akamenyesha ko uwo muhungu bari bakundanye ubu ari mu minwe y'inyamiramabi baragerageje kwikorora ariko niko kwikorora ariko iza guhitana umwana yari yitavye imana na nyene kutwara iyo mbanyi yitaba imana niko rero wa mtipe basanzwe basohokana cyangwa basanzwe bakundanya ari we Bonide niyo nkuru batazira bugufi acafata cha kiziga aragitana muhira nuko rero gufatwa rero ashigwa hehe mu minwe y'inyamiramabi novuga yuko Pierre Nkurukiye yarangije avuga ati ni byinshi biriko birakogwa arahera igitega ibyabaye murabizi ibyabaye ikarera aho nuvuga umwigeme yasuswe ipiripiri mu maso iki hama haza kuba kino kibazo kandi yavuze yuko ahanura n'abajene abajene nuvuga yuko dufise amaraso ashushe nawe uri kuradukurikirana aho uri hose ubyumvireho yagerageje gutanga impanuro avuga ati ibyashitse byashikiye uyu nibize bishikire uwundi byamushikiye ariko kuba byamushikiye numubabaro udasanzwe kandi twese turababaye kandi umuryango wa Jacqueline turawihanganishije bihangana uko biri kose uko vyagenze kose kuri izo mpanuro bahaye abandi babonereho kuvyabaye nabo nimba bahora babikora binyegeje hari umunsi nabo bazofatwa kuko urumva ni cyaje gikomeye cyane wakoroye imbanyi umwana uramwishe na nyene gutwara iyo mbanyi aritavye imana we wabikoze wibaza iki vraiment ukoze ikintu nk'icyo onye wibaza iki ukoze ikintu nk'icyo onye ugatuma umwana yari kuvuka akamera nkawe agakura nkawe aritavye imana na nyene kumwibaruka aritavye imana wibaza ko ari iki vraiment umva ni ibintu bibabaje cyane gose umwana yari kuvuka ugasanga ntunzi cyazo azovamo ni yakura uramwishe uciye wica nuwari watwaye imbanye y'uwo mwana urumva ni cyagikomeye cyane gose basista muri ko muradukirikirana cyangwa bigema muri ko muradukirikirana cyangwa batipe muri ko muradukirikirana n'ukuri vraiment bino bintu ni ibintu bibabaje cyane nta muntu bitobabaza na muntu bitubabaza ibikintu nk'iki gishika nk'uko numunsi wawe w'amavuko bikacya bibera ku munsi wawe w'amavuko eh ugacya wita babukeye wari waraye uryohewe iki bari ko baragukorera umunsi mukuru w'isabukuru nukuri muvyirinde basista bacu ni wumva umuntu mukundanye yaguteye imbanyi akubwira mukororinda ahubwo mwiyamirize wotu mumuhe bariko iyo mbanyi ukayibaruka ukamuhe bukavuga ati nukuri ku Imana akumbwira nkorore ino mbanyi ndaguheba duhebane burundu ariko umwana ndamwibaruke eh kuko nuzi cyazovamwe ariko cyo kwica umuntu utazi cyazovamwe ugasanga ari kina kumariye mu buzima eh uwishe kazoza uwishe no vuga itunga ry'igihugu kuko umwana cyanke wewe uri itunga ry'igihugu wa mu gihugu cyawe hari kizomarira igihugu ntuzi cyo umwana azomarira igihugu uje ufata wa mwana uramunyonze uramwishe mwibaruke kuko no kumutwara kugira uronke iyo mbanyi cyanye bagutere iyo mbanyi warunezere warumeze neza kubera iki uyumvira kwikorora kandi utazi cyazofasha igihugu cyawe igihugu cyacu ari cyo cyanyu ugacyo ufata umwana ukamukorora mwibaruke kuko no kumutwara warunezerewe mwibaruke reka mvuga ati duhoze umuryango wabuze ndetse duhoze n'umuryango wa Bonide kuko n'umuryango wa Bonide urababaye aho uri hose urababaye kuko ni kintu kitoroshye kuko wakoze icyanya iki inye umaziwe gufatwa n'igipolisi kinyamira mabi sinibaza ko biba byoroshye sinibaza yuko biba byoroshye kuko ari amategeko kandi ntarengwa reka twongera dushimagiza cyangwa twongera tutera intege ku bantu bari ko barabikurikirana twongera tuvuga ati much respect vraiment ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano ariwe Pierre nkurikiye novuga yuko nacyo tari ko arakora ibintu vyose biba arabikurikirana agashira ibintu ku mugaragaro uko biri kandi naso kavuga aramanza akagira amatohoza akatuzanira inkuru nyayo kandi meze neza reka tumushimire nka Isaac TV kuko gukora ikintu nk'ico si vya bose novuga yuko atari vya bose na wene arabishoboye ariho nabandi bazoza mu nyuma babishobore kuko gukora ikintu nk'iki inye minsi yose akaba ikintu ukagira amatohoza ugashyika kuri resulta ugatora ukuntu byagenze n'ibyabaye ni ikintu kitoroshye nicyo gituma mvuze ati nka Isaac TV reka tumushimire kuko ariko akora ibikora inka iyi leta nkozi novuga yuko ivyo iri kwirakora ni byiza cyane nta utoshima ariko ku byabaye byose reka duhoze umuryango novuga wabuze kuko wabuze icyo kibondo cyari kuvuka uburana na nyene kwibungenga icyo kibondo reka nabone tubahoze kuko namarira nta munezero uhari twese turababaye n'abatabuze twese turababaye ndetse nongera mpoza n'umuryango cyangwa ifamiye ya Bonide niyo nkuru batazira bugufi nayo nendazi kubabaye cyane gose jise nka Isaac Tito bavuze ati ko arafwa pasitori twabivuze turavuga yuko umwana ya novuga yuko yitavye imana nti twari twavuze impamvu ariko kuri uno mwanya novuga yuko ni nkuru yanditswe n'ibimenye na bimwe mu bimenyesha makuru bisanzwe vyemewe hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'umuvugizi ari we muvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano na wene yamaze kubishira ahagaragara yamaze kubishira ahabona reka rero tubashimire mwebwe mwese mubandanya mudukurikirana abakunzi ba Isaac TV nimuhengeshanya kudukurikirana cyane kudusapotinga mu bikorwa byacu bya misi yose ibyo dukora ndetse n'ibyo tuvuga muradukurikiranira hafi cyane uko biri kose niba mubona kino kiganiro bwa mbere gira like na share na comment biba byiza gusumba murazi yuko muri abantu bacu aho muri hose mugira muba mwubahwe ndetse n'ibyo muri ko murakora muroranigwe ndetse n'iterambere rusange mu bikorwa byanyu bya misi yose aho muri hose big up sana kuri mikoza Isaac TV mari kumwe na star boy novuga yuko agerageza kuyagana muko bukeye uko bwije amasaha 28 kuri 28 tuguma tubazanira ibiganiro bigezweho novuga yuko ni nkuru y'umubabaro ni ikiganiro cy'umubabaro nta uryohewe nta unezerewe ariko uko biri kose ni kwihangana uko byashitse kongera tuvunira akagohe ubwa nyuma kuba bikora mwihishije nkibaze ko mwihishije hari umunsi muzofatwa mugashigwa imbere y'ubutungane. Bye bye, ndabakunda cyane gose. Ciao ciao.
Isaac TV.